de wo ekɔ emrase bejwafi abetodwa ese passport a ene dudo no ehia ne banse wutu kwan a wotumi de de wujuma no empenyifo ebo a ewose wutu ansa no sakan bi no wo mo atum na adom kese wo mrase bejwafi na kandifo e de chopa magana fo nyina de aba no eno chi so mo chese gina ye na asuye no esiye no eye ensusu a adom kese ne dom kuma akandifo wo bejwa kɔ no so no wo mo nyina agitu mu ansa na entumu no eba abonten na emu amane bono ohene amponsa kakabo ede toaso
am kase ya woga na mrahye bedwafie ede pacho ena wode magana fo ne senti ene se putupromu wane eyeye na wakase passport amamfo ekɔ passport office ne wakɔ kɔgye no wode eye ntumu kakra ede atoso wone ne wakyere se ewo mu se wona ye de nanso se wohwe ye bi man mu na ohwe sabridge nu nyina no a eka me aye se Ghana ne Liberia wode no ena ewo fem ya ne din ede andia pia kubi ono ena woye chairman edema the foreign affairs committee of parliament ena wode ensemu etudwa
me pa mo chew pii se review no aba no aye ti se surprise ye nyina surprise no edia aba no painful surprise nanso so ye beda mo ase se ɛno nso so mu ne yɛyɛ adwene sɛ yɛnkyerɛkyerɛ mu ma nnipa nti ase na ɛno na mekɔɔ so sɛ deɛ nti a ɛkɔba sɛ ɛsɛ sɛ yɛn to passport no mu madi ka ɛka sɛ Ghana nko a yɛ passport boɔ no ɛwɔ fam dodo na baabifoɔ nyinaa Liberia ɛno ɔmo ne print passport no from the same place ɔmo charge ɔmo nkurɔfoɔ 499 almost $50 omutua wa Liberia and so Ghana eje mji hende cities we num nyina ye bibi a kire se passport no suso ne bo ankasa ankasa no buku no kwa ne bo no 400 Ghana cities eniti mfie atwa mu nyina no aban de sika 300 Ghana cities and the boa omo epe passport no
anu achi na woto aso na wo kire mu e de ache Ghana fo se
ti obi a obeka se ogina bontin se na ompene so no enye no kware members of the committee of subsidiary legislation omunyina apene so nipa na e kasa mebibi no omunye members of that committee na politics no it shouldn't take us into policy and administration.
Fine, you're doing your betrayal, your bad, your car, made a better soul.